Qinisekisa ukuthi izinombolo zakho zesigubhu sikagesi ezikwivawusha yakho ziyafana nalezi ezisesigubhini sakho sikagesi. Faka izinombolo zevawusha yakho kanje. Faka izinombolo zakho ezingamashumi amabili bese ufaka inkinobho eluhlaza. Isigubhu sikagesi sizoveza lokhu. Linda imizuzwana emihlanu. Qhubeka nomyalelo olandelayo noma engabe awuziboni izinombolo lezi ezingamashumi amabili ozifakile. Phinda ufake izinombolo ezingamashumi amabili ezilandelayo, uphinde ufake inkinobho eluhlaza. Isigubhu sikagesi sizoveza lokhu. Faka izinombolo zakho lezi ezingamashumi amabili zokugcwalisa ugesi, bese ufaka inkinobho eluhlaza. Isigubhu sikagesi sizoveza lokhu. Inani likagesi ufakile lizobe selivela esikrinini sesigubhu sakho sikagesi.